siyanibingelela sithi uNkulunkulu akanibusise anikhanyisele kunge nifisile ngathi kungahamba kahle kukhanye zonke izinto zenu zingavaleleke isiphuku lakho sona siphumelele futhi siphumelelise ukukhumbule amaphupho suke imoya emibi namasha namabhadi bese kubakhona inhlanhla uthenga imoto wakhumuza ushadi lotsholo fola umsebenti yonke into oyifunako bese iyakhanya njengamanje imbuyelo khona khanza ukukhulekisa kwenzeke zonke iy'manga ngendlela ofuna ngayo imali kuwe ingabaleki imali kuwe ihlale mbukelo khona ekhaya kube nekubangiswana emakhaya babukeli kuma-Renship and Biz ngawo kungabikho ingxabano kungabikho futhi abalimonenzelayo ey'mpilweni zenu uNkulunkulu aphakade njengoba namandla mongcwele wenkazimulo yokuphila Nkosi amakhosi kulo phakathi sikhulekile imoya emibi yongcwethe ayikhoshe njengoba namandla Nkosi amakhosi mdalweza umhlaba Nkosi amakhosi uNkulunkulu aphakade kunkho ongcwele abe khona ukukhanya njengoba namandla mdalweza umhlaba Nkosi amakhosi kulo phakathi kwehle isithuya ongcwele nesizulwini kulekulehla imali umsebenti konke uNkulunkulu aphakade kuhambe kahle umbuyelo khona ekhaya obukela njengamanje areceive la mandla kaNkulunkulu mongcwele areceive le nhlahla kunkulu aphakade areceive isithuya sakhe nabakuwa abalele kumongcwele bamsingathe bamkhanyisele uNkulunkulu aphakade sikhulule ukukhanya mongcwele njengoba namandla mkhosabeka yonke inzawulo ekhona mongcwele seyikhulekela seyibhedlela yasemajele ababoshiwe uNkulunkulu aphakade abafuna umsebenzi abagulayo abagulelwa kwabashonelwe uNkulunkulu aphakade bacinise babe nemandla babe nesibindi egameni lika uKhristu phakade haleluya bule khona ekhaya ngula kubusise ungakukhohlwa ukuthi amadlozi asiwakhonzi kodwa siyawarecognize uNkulunkulu siyamoshipa bule khona ekhaya akufani izinto zehlukene futhi ayisoze izinto zafana inkosi kubusise nithandile iShupa the Adam nithandazi ngihlezi kunye nani nithandazi nikhulekisa noba ngathina abantu uma ningibona ngingapost lapha ka TikTok kunenkinga ekhona kunabantu abahle ba ngama SMS bese ethi TikTok yami izokwazi ukuthi ivaliwe so the time ngingaka post isuke ivaliwe manje into ke engihlekisa kakhulu bavala i TikTok abavala amandla mina enginawo bavala imishini ka yabebelungu lo okimi akekho yokuvala nenye uhamba nabo bongivala ngapha ngiphume ngapha futhi lapho ezobukela 9 December kukhona ezokuveza ngitshele ukuthi buka mina ngikhulekile kwenzeka nawo kodwa yizwe bavala i TikTok yami uma abantu bakucindezela kusuke kukhona amandla esebawabona kuwe uma ungenalutho vele abakwazi abantu ukukulwisa ngavele